nantsi inhliziyo yawo thatha naluthando lwakho thatha nantsi inhliziyo yawo suyiphathe njengeqanda sithandwa ndithi nabo ndiyasithandela apha kuwe beyibo ndithi ngabo nyeho oh, qela undive nanawo.